toru wa.
E re takupoe, e re takupoe ki runga.